Happy birthday to you, happy birthday to you. Na sa ba nungu shi, mudima odi ka oloka, atlo ka go godisha are kipele wena re tlo go rata ka gudu tlo go dira mushumo mo botsi gudu 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 gudu. Kere, God bless you in all that you do. May God bless you abundantly. Budi ba le wena.